It is said that hula is a reflection of life. And in that reflection, we see ourselves and very clearly the countless generations of our ancestors who stand behind us. It is a way for us and them to cross the veil of time, to come to a place where past and present become one. That place is here. That time is now.
Yeah. Wahi olani tamoena ki pa ia e ke kapa o kano e ka ho o pa ahei ki ni le ula e ala e ala e ai te velina mai nei ke hini o lalo na hua o ga uga na hele o puna te hita no hoi ka ua I ka uka noho o ka nei ka papa I lohi ai lau a galo he lani e pi I lani la e ala e ala e ai ua mauna o ka nei rawa ua ka uke ke hai I laulunai ua hi o lani tamoena ki pa ia e ke kapa o ka noe ka ho o pa a kai E kini le ula e ala e ala e e
Kai au au makake aloha, kona aloha, kona aloha. Te pi I wala wala uni anai hamana wa mehe manuala. Tululu I ka hulu o ka manu, ka wei ami o ka maka e hai. O te awe, o te awe, o te awe, o opa, kene e nei, maka hakei. O ka maka e hei, tahonua na lu. O ke awe, o te awe, o te awe, o opa, kene e nei, maka hakei. O ka maka e hei, tahonua na lu. Ua pai, o ka maka e hei, kanalu, ua pai, ua pai, ua pai. O ka maka e hei, kanalu, ua pai, ua pai.